kusahura no kudandaza jana mu bakobwa mu bihumbu gusa kimwe gusa ngiye
andeke basi nibereho mu buzima ashaka
yanje ago jana yindindiye yuko kumenya neza igituma Fabrice yo kwifuza kwica umuvyeyi nkanje
ndumiwe
hero bakunzi ba Inyishu Media muramutse cyangwa rivanya na muherereye kuri mikoroza Inyishu Media kuko na Mr. Swing cyangwa Maris nyuko bisanzwe inyuma ya kamera bakumara buvanje no mu kamera mana bisora mu neza akora images kagena neza akora umuti ukagena neza nagiye ndabaramutse nabifuriza umunsi mwiza abari mu burenge no mu buseruko mwese amahoro y'Imana abane namwe nabwo ko zuma tuhereza ibintu meze neza kandi byo muti cyane uno munsi twogirwa mu kwego guhura na wa muvyeyi se wa Fabrice se wa muhungu yagenda kurogesha umuvyeyi wiwe uno munsi turi kumwe yambari yano ndambara tumvira ingo tujane tugere kwa muhungu turabe ubona uko amerewe uko bimeze vy'akazi kiyo namubwira ati mutama nta kibazo reka tugende tuze gushikayo turabe uko bimeze ariko imbere y'ibindi byose katwanze tumuramutse kugira ngo tubananye niyo twanje kuramukanya namahoro muto
namahoro neza namwe namahoro
natwe namahoro mutekano
nuko ndabashimiye ko mwatugende kandi kuturabira ivyabaye kera mwarayibonye ndagushimiye ingene mwazindutse kandi mwigoye cyane ivyo ni byiza cyane ndakunda ibikorwa nk'ibi ngo mikorwa byihuta kandi binyaruka urabonje muhuko angoye cyane ndabashimiye cyane kandi abakinguka ko twobandanye murimo kandi tukawushishikara kuko umwanya dufise ni muto cyane ko mwihute imirimo ude hamu gikorwa kiyo ni cyuti utigiza ndakunda abantu bakora ibikorwa nk'ibi mwihute mututunganize murabe urya mwana wanje Fabrice ukuntu byo kuri uko abayeho nuko ibikorwa byiwe bimeze muzamukoze cyane nuko ndabashimiye cyane iteka ryinshi
ama mutama reka tuvugane gato ndakubaretse ikintu kimwe mbega urya muhungu ntabandi bana babahungu afise bavukana nabo
mu byukuri urya Fabrice
nabajya babiri bonye namaze kubona
hari abandi bahungu batari ngaha bagiye urabona ibikorwa biragoye bakora ibikorwa by'Imana hirya baraja kuvuga ubutumwa bamwe baramaze gushikana n'ubupasiteri umukuru we nyene n'umupasiteri nuko nyene ariko ari umuntu nawe wundi ariko arikira amahera hirya yaragiye hirya urabizi kwiga
gusafira
yaragiye aratembera mu minsi ariko ndumva ko afite gahunda yo kuza nawe akaronka uburyo ndamuhezagira mu bandi bana ndamuha iragi nko mu bandi murazi ko ibintu bigoye abana iyo bavukana iragi barasabikanya uko baringana gose nivyo bizabimuzanye
okay hama mutama tuvuge tugenda kugira ngo rushobore gushikayo ubukebuke tugende turi yagira pore pore hama muta narumvise ko ikiganiro buherutse narabonye ko ari ahantu yagiye wowe ni wandondo bimbarira ubwo ramenye ko baregeze kuja kurogesha canke warabibona
byukuri inkuru zimbwira yuko urya Fabrice ahubwo urya mwana wanje byukuri inkuru zimbarira yuko ya ivyo akora ahubwo birantangaza yaritoya agenda ngo agenda kundumwa kuronda abapfumu aho hirya ngo ni mu buyenzi hirya hari habarimu ngo bitwa ngo ni ba mwarimu mu kurogesha nabo n'abantu bakomeye cyane yatanze n'amafaranga iyo nkunda yumva gitunda yumva kandi ndumva yuko kabisa 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 ndumva Fabrice yuko ivyo bintu bose babivuga ku ivyo bintu byo kurogesha ariko arabikora kandi yaramaze gutanga n'amafaranga kuri mwarimu mu buyenzi
hama mutama ikindi kibazo kimwe cyanyuma nkawe nk'umuvyeyi ndibaza kutaruheruse ajya kuri ya studio hamwe kwa vya vyuma vyawe amakuru agusumira ubwo hari cyo baramaze kwifasha canke aracameze kugenya nasanzwe ameze aracayejana mu buhumbu nkuko bisanzwe
byukuri simbora kuza kuraba ingene ivyuma bimeze yuko yashishikaye kusahura no kudandaza jana mu bakobwa mu bihumbu gusa kimwe gusa ngiye ariko inkuru jewe tuba zituma nihuta kumuraba nizibi ibyo numva mu matwi bambwira yuko yandogesheje kandi amarozi yamaze kugenda gutanga amafaranga ku mwarimu bita mu buyenzi ngo ni mwarimu yo mu Tanzania ariko ni mwarimu niko bamwita akamara yatumaze kuyatanga
mbe muta usanzu senga
je mu byuko ndasenga je ndi pasteur kandi burya ndi pasteur ndasenga n'abandi bose ndabasenga kandi baramaze kumenya izina ryanje baranzi nitwa Jacques Bigirimana Israel baranzi benshi abanyubaha bose baranzi abangendera ndasenga byukuri kandi navyaye urumva na natiza gukora ikwa cyanje turuvyaro inge ndeza kuruhezagira nka ruteza imbere bije ndasenga sinsenga ndumurongozi ndarongora ishengero rinini cyane nuko ndabaza
mama ki bavuga ati inkuru y'imbaranizo mba niyo wiboneye reka tugende twimubarize wenye nubwiwe dushobora kumenya ati mbegyo inkuru y'imbaranizo niyo kuri acanye si ukuri rero Fabrice nibaze ko ubareka arakora kazi ngaha reka dushikeho hama tumubaze neza aratudondorera ivyi uko bize nuko bitameze dushobora kumenya ukuri kwiwe nibaze ko atakibazo nakimeza kwa bitera reka dushobora kuyaga Fabrice na mahoro
Mwende papa wawo. Nyuma ya haji vyakurikiye nibiki hagati yawe na papa wawe na nakimwe je cyakurikiye kuko nta sinari bwasubira kumubona nongeye kumubona uno munsi nye
bo Fabrice unibaze kurazi kwa mugenzi uyu mutama yandonde amaze kuntu namwe ati ingo tuvugane ahari ikiganiro numvise mbare ibintu vy'uburozi ariko arambwira hari cyo biziko numvise mbare ibintu vy'uburozi ko bari wagiye ku mupfumu ivyo hari cyo biziko
Sio ndabizi byarigeze gushika ariko ntibyari bikibaye kwera kurogesha umubyeyi yakubyaye usanga bigoye
mutawumvise ko vyashitse byamushikije ibyo bintu bagenda
gukora ibyo kuri inkuru simbarirano jewe nakurikiranye Fabrice mu buryo ubuzima bwiwe nabugenzuwe kandi nije namuhaye itunga ndamara ngo adandaze atere imbere mu nk'abandi bane nk'uko bagiye baratera imbere bakuruwe n'abakozi b'Imana barateye imbere kabarashitse kure uyu hariho n'umuherezi wiwe asigaye wewe ahubwo niyaza ahubwo ngira nuko mwica umwica wewe avuga yuko Fabrice bagaburi ibyo n'amatungo yanje ahubwo je nari ndindiye yuko kumenya neza igituma Fabrice yo kwifuza kwica umubyeyi nkanje kandi
Fabrice ngo ni cyaje cyatunde bwumvira ko ushobora kwicisha umuvyeyi wawe yakuvyaye agu arakurera urakura ko bageze kuri nonchu
cyari cyabitumye ni kubwo ujya munsi yaje arambira nabi ndumva ndababaye yambira nabi ndetse n'imbere y'abantu ari kujya munsi narababaye kandi byaraheze nta nikindi kiri nta kibije ndamwipfuriza ko n'umubyeyi yambyaye nta nabi je ndamwipfuriza ni umva amahoro nanje numva amahoro andeke basi nibereho mu buzima shaka
Ama Fabrice nk'umuntu yigenga akabazo kamwe no kubaza uno munsi nagacira kaho maze kubona inyuma ya bivanye no kwaho rwa mbere no nige yaje guhanura ho bari difference ya hari inyuma n'ubu nica ikintu cyo bimaze kunguka kuvaho mu vya maze kuza guhanura
cyo maze kunguka n'ikine ni inya kubera mu byo barambiye mu byo nagenderamwe bimwe na bimwe narabashije kubiheba kandi byarakunze bivanye n'amajambo yambiye bimwe bimwe narabihebye kandi ubona nako mbayeho neza bunda tuje nimereye neza yego
hama hari ikindi kintu kimwe numvise mutama avuga nuko hari ho petit frère wawe ahari nawe agombaze numvise ngo yaje ashaka nawe kumwokurana ngaha nawe azaronka y'ugufu aronka na yagasukari ivyo navyo vyakiriye gute
abishoboye kuba ari mutonya wanje abishoboye nta na kimwe ibyo ni byiza na kare nabando so tuzaza turafashanye nana kimwe ico na ibyo ntacho bitwaye
mutama wumvise ko wa muhungu wa mwemereye agomba kuza nawe baze barakorana ngaho umva ko atakibazo nakimwe zo vabiteza reka nawe mu kanya cyo tumuhamagana nawe turamuhamagara aza kuza umushikane bivuganire nawe mutama Fabrice ni cyake kintu washobora kubwira umuvyeyi wawe kuba warakoze iyo kose yo genda cyo kwiyumvira kumurogesha
cyo no saba no musaba imbabazi kuko n'umuvyeyi yabyaye naritahuye ndamusaba imbabazi ndagusabye imbabazi umbabarire nabikoze kukutamenya ariko byarashitse birapfa ariko umbabarire cyane ndasabye imbabazi
mutamu mwana wawe kwa sabye imbabazi washobora kumubwira iki nawe
jewe by'ukuri ndi pasteur mu by'ukuri imbabazi zamahibihe bidashira nk'uko ijambo rivuga by'ukuri mwana wanje Fabrice ko yitoye ikosa akamenya icyaha yakoze kandi n'abandi bose basa nawe bakora nkawe bakaba bifuza imbabazi kuri je imbabazi zama kandi nta muntu atugira imbabazi ku muntu yigaruye je by'ukuri Fabrice ko yigaruka amenya neza ko ndi umubyeyi ugaca bugufi imbere y'umubyeyi wawe yakureze akagutungisha akagukomeza ukiga amashuri ugaheza izo mbabazi ndaziguhaye ariko murumuna warashitse muze mugabure neza ndabagaburire itunga musangire muravukana mubane nyakubana muri wese rimwe ntimugire ntimumere nka babandi ariko mukore mudandaze mutere imbere je nukuri ndabahezagira nukuri ndakunda umwana asaba imbabazi aca bugufi imbere y'umubyeyi je naguhezagiye Fabrice naguhezagiye kandi ngikwahezagira n'umwana aje mufatane munda mutunge mutunge mutere imbere by'ukuri nuko imbabazi ndazitanze umuvyeyi nkanje iyo atogira imbabazi yo baravumwe by'ukuri ndahezagira abantu bato bagende nka Fabrice baca bugufi imbere y'ababyeyi kuko ijyo bwizo ririho mubahe se na nyoko rwamushoboye kurambira mu gihugu cyo uhoraho nzoba ibyo niryo bwirizwa rikuru rikomeye mu buzi uwore ko akizimye bugufi akansaba imbabazi ngize imbabazi ndazimuhaye ibintu n'ibyo naranguruye nuko mvuga ariko mushobore kugenda namwe muhanwe n'abana banyu nk'uko nyine bagere bagumvira
Yesu bakuzwe ngisho media murabona ko Imana ntaci dakora kandi kubera ko buri kintu cyose kimugenda neza bivanye n'ivyo naho byavyatangwa cyane n'uko byavyagenze uno munsi murabona ko nahuje abantu nkumbure si nibuvuge ntacu nza kuvuga ko Fabrice aho yaciye nkumbure birashika bikaba byaragenze neza bakaba barabikoze neza uno munsi abona ko uno munsi bashobye guhuza n'umuvyeyi we Fabrice uno munsi wogaragaza kanezera kaye kuba wumvise ko umuvumo umuvyeyi hajya ni hatari wakurikirana kuba wumvise ko akurekuriye wogaragaza umunezero wawe gute
munezero nda ofise ariko mawe kanya naco ofise no garagaza cyo tuma mubona ko ngiye ariko giye kubganje ku mutima wanje numva ngiye kandi ndanezerewe cyane abanda namushimiye mvuga turakoze uragize neza kubutaho kambabarira uragize neza urakoze nk'umuvyeyi wanje wambyaye uragize neza urakoze ndaguheza giye kandi mani kongerereze
Mutama reka tugushimire cyane reka tugende nkumbure tuvuga n'urya muhungu wawe nawe nkumbure nawe dushobore kumushikana nga Fabrice nkuze kumwigarama umuze mushobore kubana neza muvugane ikitagenda neza nti mu kibwire papa wanya bahanure ikimeze neza nacu mubonanye mu kibana mu neza nibwo rugendo rwiza bakoze nk'ishu media reka tubashimire cyane bako baradukurikirana abari nga hafi no bari mu rengero w'abajyamya bavyutse ndetse n'abari ku ngendo abari ku kazi kabo reka tubashimire cyane kuri mikoroza nk'ishu media bako na Mr Swing acanye mari songo bisanzwe inyuma ya kamera turi kumwe na Bubu Vanci ni wa mu cameraman avye twaramwe neza akora images zigashimwa kuri buri kintu cyose reka tubabwira ati bako kumwe natumugiye kubana n'umubone vyinshi cyane Bubu zimya kamera